wadwa chung' kodgi. Mar ariyo, waneno ka president pod tugo kodwa. Kendo waneno ka pod obedo defensive. Kar chimo wach tir mwakelogi, en pod oketo ni odwaro no olos spaces moromogo kodwa, to wan wasanyise demands wa. Waneno ka osachako manyo jomoko eiwa, owuondo gi pesa, owuondo gi wach, owuondo gi promises moko, kagima jogo leaders wa. Omiyo wadwa nyisogi ni kata jok moromogo go, mago ok leaders wa, wan waonge leaders. Kata an mabiro ni, okabiro kaka leader mar Gen Z, but abira bira kaka achiel kuom rowere, mawaamua ni dwa participate e conversation ni. Waneno ka pod oketho chik. Kendo ineno ka sani odhi kinyume gi chik, ochako loso committees moko, ma again kendo dwa chako tiyo gi pesa, to wan wawacho ni sirikal ketho pesa. Waneno kochako chiwo appointment, waneno ka koro